basilapha ukwenzela uba ke sizoqalisa uba silapha asisikho mngcwabeni apha imingcwabo sesigqibile ngoku nam ndivela kuwo sesigqibile silapha ngoku i-context itshintshile iyalapha ngoku khawuthathe u-16 ke emhlabeni ukwenzela uba xa iyotshona ke laa cilo le-16 sicele utata uFlame athi kuThixo silapha nini nje number 16 ke macilo.
Oh. Wela kusu mkhulu benqaba yakho. Siphakamisile Nkosi elungileyo. Kwade Nkosi kwafika ixesha. Nkosi Thixo wethu, siyabonga. Alikho Nkosi liwe lifana nawe. Konga Nkosi Thebe ngaka, abanye Nkosi bengavukanga. Kodwa thina Nkosi wasenzela le Thebe. Thixo namandla amakhulu, kumkani kakumkani. Silapha mzalo othandekayo besilapha Nkosi naphezulu Thixo wabona amandla amakhulu kumkani kakumkani injongo Nkosi ukwakheka somandla njengamatye aphilile baba wethu engcwele sincede ke somandla sekuthi Nkosi xa singena apha sangeniseka kodwa Nkosi singene nawe vula Nkosi indlebe zakho zethu uthobe Nkosi umoya oyingcwele Thixo wabona amandla sebuve Nkosi ubukho bakho kumkani kakumkani makuthi ungena kwethu Thixo wam ndekuthi uphuma kwethu bafana ungena kwethu siphume Nkosi sisithi ngase silalapha singabe sabheka ndawo Thixo namandla baba wethu oyingcwele sesingase sifike ezindlini makhaya wethu sithi Nkosi xa simqokola bathi abantu Nkosi siyanaza kwethu kakhona ngoba sibona pha kuni Thixo wam olwenungileyo kumkani kakho sincede ke mzali nankumongameli wesekele nankumfundisi Nkosi elungileyo Mkwena naye Thixo namandla baba wethu oyingcwele nantsi Nkosi amagosi esekele Thixo wam onamandla baphahle Nkosi ngezibele zakho kumkani kakumkani bangcwalise Thixo wam onamandla umane Nkosi babethe banike umbethe wentsikelelo yakho baba wethu oyingcwele ndiyathandaza kwethembile ngena nathi ke somandla ngena nathi qhumisa Nkosi umlilo wakho wasezulwini baba wethu oyingcwele kwethembile ndiyakhona ayu Kristu Nkosi yethu amen.